incungu yacu mu Burundi yarasabye cyane ko impunzi zotahukana mukamuzi ko ngo muri gucu Burundi dufise impunzi nyinshi cyane ziri hanze uteya kamureta rero ko izo mpunzi yunyaragasa mu maguru masha bagafasha zigatahuka ikindi nakunze kumumva ko cyane yarakunda gusaba ko abarundi boreka gukumirana bere yaravuga ko umugambwe iprona hari abarundi yari yarakumiri n'uburo biribonekeze twatwashaka gusaba cyane cyane leta n'umugambwe uri ku butegetsi ico kintu cyo gukumirana buraba kikagabanuka abarundi bose bagasabikanya ibihari uko amategeko agenga Burundi abivuga kuko abarundi bose bagiza gusabikanya gutwara igihugu kuva hasi gushika hejuru twibonekeza ruko ubu atari ko bimeze twadusaba rero ko bubishyira mu ngiro nabyo mu maguru masha ikindi twanagenda mwumva ko cyane yagiye arasaba ko hariho abafungwa ba politiki cyane batufize cyo batibyo ugasanga ataco bagira bakaba bafunzwe je narafunzwe mbere si rimwe maze gufungwa kabiri narabibonye hariyo benshi cyane rero bazira ubusa usanga bari iby'ibitoki abandi barababesheye aba bose twosaba ko bafunguka mbere tutibagiwe tutibagiye nawe usanga baraciriwe imanza ugasanga abo bantu ntibarikugwa twosaba ko nabo barikura ibyo n'icyunye n'icyubahiro ndadayimeri kiyoro yifuza nkagira ko ronsa ubutegetsi ko buraba bakanyarutsa urubanza rwa president Kefa arunguye umugambi kodebu nago nyene rugacika mbere tugasaba ko nawe nyene bomurekura ikindi dusaba turasaba ko hoba monima historique yanye n'icyubahiro ndadayimeri kiyoro tukasaba ko ico kintu cokogwa mu maguru masha.